ka ranga ranga maina o mata I tuki tuki atu nei te manawa Aue te pohane hane Aue I've been waiting for you to come my way You know kapa, 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 kapa nothing I'll go rising heartbeats Don't wanna spend the night alone Takahuri Mikey, Takahuri Mikey, a piri maira Takahuri Mikey, a piri maira Takahuri Mikey, a nanawe maira Takahuri, te tau o te ate Takahuri Mikey, a piri maira Takahuri Mikey, a piri maira Takahuri Mikey, a nanawe maira Takahuri, te tau o te ate My goodness Me kohine ahu one Can't focus One okura waka koe You notice E ingo ingo atu ne Awe yeah. I've been waiting For you to come my way You know Kappa, 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 kappa Nothing I'll go rising Heartbeats Don't wanna spend the night alone Takahuri Takahuri Mikey Takahuri Mikey, a piri maira Takahuri Mikey, a piri maira Takahuri Mikey, a nanawe maira Takahuri, te tau o te ate Takahuri Mikey, a piri maira Takahuri Mikey, a piri maira Takahuri Mikey, a nanawe maira Takahuri, te tau o te ate